TikTok Asantewaa ekoma testimony efa eye awo awo Nyankopɔn nsɛn Nyankopɔn de maa no ɛne sɛ de wo kwa awo so awo wo fa ne ho efa ne ba akɔkɔye enije sɛ bebree ɛde ama eye Asantewaa ɛne ne busua ɛkɔkɔ ba saa na wo kasa eye bebree because wo na wonim de sɛbe na wo kɔmu na eye TikTok Asantewaa testimony awo koma ye efa eye achedie fefefe a Nyankopɔn ɛde achɛ no na wo sanso kwa awo so ɛwo ye fa ne ho efa ne ba Asantewaa nipa ne mu bi Asantewaa ho ayɛ wo mehi sɛ Asantewaa ɛgyinagyina ne ho Asantewaa ɛyɛ ne dodo ɛwo social media ama kyɛ sɛ wɔn aba bɛkeka wɔn adwene ɛde akyerɛ ɛyɛ Asantewaa yɛbɛkɔ na akɔtie nsɛm a wɔn kafa ɛyɛ Asantewaa ho ɛnam testimony a ɛyɛ Asantewaa ɛbɛma fa ɛyɛ akyɛdeɛ a Onyankopɔn ɛde akyɛ no na me nua megyiri sɛ ɛkɔkɔyɛ a wɔmpo ankasa bi de Asantewaa ɛyɛ a wɔn ka ho asɛm ka bɛyɛ more than that because yɛnkasa yɛnim deɛ ɛkɔ Asantewaa kɔ mu wɔ Ghana ha se TikTok nipa ne mu bi wɔ hɔ a wɔde awoɔ sɛbi ɛhuru ɛyɛ Asantewaa awo ya de yen fenwri eye yen nua ba anase yen fenwri yen yonko enso TikTok na nipa no bi wo ho a wo di awo etwa eye Asantewaa empoa na ne nyine mu no sa Nyankopɔn so eye na wawade wa Asantewaa abrabu Asantewaa nyem ye na kwako wo US awo afa ne ba na se wonam eye ne chese wo kita ne platform na wo di adanse wo kwa sorry from one church to the other nipa no bi se aden e na eye Asantewaa sebi wa chenje ne ho sa asɛ wo ya mana bro so wo mo se Asantewaa ɛyɛ sɛ sɛ de wo kwa ware 20 years ni asɛbi wo nya eba na sɛbi de wo kwa ware kwa 20 years ka wo nya oba kra no sɛbi wo nya de Asantewaa ɛyi ansem a wo mo kan ye de me nua wo ti ya wo be dwiri wo because wo expect sɛ nipa mu se nipa bi mu se no wo ma bi wo ano aka ansem bi sa Mijiri se ebia video a Asantewaa ye ya wujina asori demu a wudia dansi yelo. Ebia na wuhunye. Yeshe sa video ni kakrebi emra na fi yen kon sema. Sa ni panosu edibe tuja. Empress Gifty wanosu edine diye aka hon.
Tam. Amen. Osi eradia kame hon tam. Sedi odume menu obedu menu. Ye ni awo shranon so. Ye ho wasi obe shirano. If you're a date in a city, now can wanna come muse. Wa be mama tan fui kwai. Ama wa ya ni awo ye ni leri ye. Enti o she wondi. Wa de ni saka mejuma. Ye o ye kom. Ema o de ya wu ye ni aba me so. Wa de ya wu che ba me so. Wa de konana so me so wa. Ama ni a kesi a fa. Ena wa de mi fe mui. Your bedroom
content, drink content. A man, you can see that what can mean be a TikTok for said your woman day a year Asantewaa to a power so Eddie a wood shining to us and said what can you concrete any a man can see our fame. No, in more than see a chess a wood dino and a dinner. I could see Bonnie in tea.
Your befane jai so far le jai Miss Elia wa do me no so Ono so far asi a do me mi o But more ni a radi ba ya wani Oni a more ni a radi ba ya wani
Nami ni a wabuwa nyanko pon suwa ye Wasi mu yu di a radi ba ya wamo Nyanko pon a silence ni enemies Wamo di a wo chanin puwa Ena nyanko pon a silence ni enemies Nyami ya mana wu afa nwa afa de ba Adansi ya chese ye ni a ba wezu kodi ye Na chese eno so nipa nu bi atinasi e yi nanu e si boni Inti kamani yi nyami ya ye Hey, e ye wwa Ke bi ya ka obe ye more than what Asantewaa e ye nu Minya, yen tu aswe
Ore ni e radi ba ye wo Wanti yo E wana bi nyanko pon O kenya ni wape Wana watching kranze pa Wama wade wwa wangwo Wama wore wangwona Ena wano moje gusua Amen Amen lawo tu maminu Erade tu wana gumo
Amen
Erade endi mi rambo Wama menzi mitirase Wama matanfuwa unuse Wadi mrene yena diyo Erade abu amyo Minya mia jimyo Minya mia chuchaji miamba Waya miti pejafu wampa Ibi anawo ntima se Bamila milimu
Aye, mina mi bim. All I can say is medanya mi ase.
Amen.
Enti erade abua me, wabua me, wabua me. Binya mi aje me, waje me, waje me. Erade abua me. Charge me and ba, why am I the bridge of one pa? My credo mangia, me free Marco man. Anime,
Minia has said that a so amma will see a bunk of fool. Sad testimony where Asantewaa MA and Emma were a US one while my one of us told testimony US and at a so come as a testimony. No, me say, oh, do this particular point. Not as one, I will see you can't see us. I am getting at a say. Ra huma egu no hu se egu ase nyama nketinketin egu no ebi gu omo mo wo nyina ye hwe de kosiye
waje nyina me kase me ta was arade wa ma wa chum ne hu swa ma mi o
amen
na wa shame le masifu o nyina enzi me free ma ku me
miracle working God. Aye, why be that de bia we ya? Na feed you ready do me so. Lie no, ready do me so afi. O se dia me chichiri wa afi so we ready do be chichiri so na dia me sane we ready do be sane. Ebrade, mi sane yedi. Ebrade, mi sane yedi. San mam why? Ewurade mi sani yedie yedie a menye bi na me di bi abo awa djuma Ewurade mi sani o sani yedie na mo mi chichiri wo hia mi chichiri amane mi chichiri atete ye mi chichiri wo su disappointed mi chichiri na me di tupu nim yedie we esmi enkwe Ewurade mi no amen yamani afi
Ewurade yamani nye fe mi ni ayenko ensema chese Ghana fonu mu bi etnase esi nkunya fa aye Asantewaa ho kan ye anasebi ahomka enni mu yes se wonko obi sebi efuo mu a wosi wefuo mu nko anasebi emrode ye asonson banchi abo ewo mi ni Asantewaa na wonim de wokɔ mu ewo Ghana ha se ebia wonye obi a wokɔ TikTok kɔ TikTok yes but anya shukwa unam YouTube, Facebook, a utibi. Nipa nu bi edi eye awo sebi etra eye Asantewaa empua. Obi waha sebi wakwa wawye na se wongwe ya. Ebi ya, wani nikunu ena sebi wame decide se. Ya wanyome bida yenisu entinu yenye sanya mani enye. E more of an Asantewaa kwa ye obi ya sebi na oswa. Ya enkase oswa se wosu o talinufu wano. Asantewaa na wonyi atete yesi ye. Sebi wonyi ndu mpempensu bi wo ha. Yebeka se sebi wonyi a wo champo o twa aye awo. Nanso de Ghana fonu mu bidi ya Asantewaa no ho. Miji de se Asantewaa nyima wonyi mu ye kura mu chese. Wodi amemfim ne konnye mu ye ka che ma Ghana force na bi a Ghana fo be mu se sebi wonyi wo boni. Me se TikTok ese wonyi ense o ka che wo twa Asantewaa empoa. Na Asantewaa wo wi afa no afa no afa ne ba ama aye en chese. Aye enimonyam hye a silence na tamfo mu bia moma woni na dance na woni na dance na na dance ni musu hunye hwamo e eno so wodi a dance ye sibue ade na chese wodi a dance ye yen konsem a wom kai so e wom say why is Asantewaa behaving as if she is married for a year 20 years before giving birth wom say eh Asantewaa aden dia na chese wugina sorry dem a chese wogina gina wo ho wo yet said ye sebi wa wari ye 20 years ni a wo mai a wo aba a said ye wo yet said ye na ka wo wiase a wo ase a wo de anka sebi ka wo de wo hu bi a se wa na so dai se obe wo na wa wo yes sa e na chese wo modi ka chia Asantewaa wo mo se Asantewaa ye nhwehwe nim ene wo mo so kwa TikTok ne platform no so a videos ni bi wo hono ma sebi wo gine kunya so a na epu ni nko ye ne kan se ni nkuche e de egu ne chi na wo de bu ni mu adagagage adaminia munjai Asantewaa sebi di opese wo ye ne hu bia ne ni bagi bia no megi ne se e wo se Ghana fo no mu bi aye kasa no ye jai Asantewaa mane ye yes because me nia enough for wo no na woni me di okom wo bo so beba social media enkofo da wo enkofo e di awo e be huru no sadane po en Asantewaa ba be ye video a wo besere ba me nia me kam kire wo se sadane so e na wo koda wo su now so so man atam fun hu so wo su na wo manya no sanity e enti se nyankopon aya ma Asantewaa na se wo gina so we dem e yi nyame aye wo tontom nyame wo ye nyame kese e wo da nyankopon asia enso we enso ansem we enso sabi enam hin ka ba ni nyame aye wo fa ye yi ni koma hwana hwan na ye aye bonsam ntimi ye nyankopon na aye nyankopon a wo chema ne so aboan patia so no wono na wachama so Asantewaa so ama na tamfo no bia wono so wo call secondary school wo call nursing school wo call yi nsem to bu ye a wo de concrete fa na wudie mu no nyankopon approve to them say so wo call yi nsem gu ye de concrete fa wu a wudie nim kra na wono nyankopon wono wo ma ba nti wo ma Asantewaa ba nti Ghana fo ye sre say ye nja ye ni Asantewaa no won tontom ne nyankopon se de wo pe na ye kasa dodo Mimia, if you also dear not just the Empress Gifty was say a feed ye. And yaman kwe ye mano, yes. Was see a fee and was say yumakwe ye mano. One in one mo any new crew a ye hope sina do ye. Woman a woman him dear womu kumu. Woman a woman him a mani any wo hawa womu e kumu just say. What must set up ye pamunu kumu fee a ye MPP mono. And yaman kwe ye ni kumbe kasa ye bedi ye bedi dinia ye bedi dinia ye bedi dinia. Now what ya home tone kasa. What you must look back and say, ye be did crown what your home to neck as a young queen. So now, Empress Gifty, a good swatch as a wood jar and pay ye more thing. Set a fee 2024, a finach as ya shas ye, a new baby ye, young queen ye, my woman. Now, won't see me any day, and you will need a woe a fee moon. Ain't the Empress Gifty pie our boy and be a show so would be. So we'll be our own so we'll call how we move to say Empress Diana, any tea and a tea and a supreme. Now fire would daily and pipe. Me did it say. Asuje ebe fimu anase emwaye ebe fimu aba abusia fomo te yenka dia na chese ensem ni bi a etwegu ye ewo abefa homate takese ne so ebi ena wo ba so no just love steve medi abusomo ewo hase weni agi jumedi ewo hu ye be sure se obe subscribe to e ye just love steve wo subscribe ya me a notification bell no so se de be ya information bi ebe drop ewo just love steve no Wonso wonsa ebeti mi akebi. Yebe se nkunya ni atinasi ako pense fufro a echegu. Yensansu kebi ya entempasu wa yebeba edi emu amanebo abrewu. Yebe dawasi se wose wo bre simampo edi tse jumedi wei. Yebe sansu asra wose she video wei ma ensu obi eso. Recommend Just Love TV fama eye afufro. Na wumu ankasa subscribe to Just Love TV. Fa wo comments, ye chat wo fa wo comments. A chassis in a silk on your for your next update. I did a bro. Minia, ya crowd.